ma chefoy nyina kwa ba e de ba adepa tv so na se ade kyena wante asem fofura na enye Ghana ha no musei e na ye wo no edi kan no eye che se video bi e security e wo social media wo hu a eye sre wo hu a me make you day ankasa eye video bi a che se obi ne yaseda ye ni poster ene ye dia fa eban wo na e che se edi nkra egusu no eye jatu ene atwere so se oye husband snatcher ntu ko hu this kind of poster nipa ni di esan so eda so na ne picture esan so eda so a na se wa ma wa da wo so esan se wa hwe ya na se ode ukunu esne nti we any video bi a circulate e wo eye social media eye sri ye pa ye hwe video we embrace se a
Ghana same there also it rade is Lagos Charlie see what somebody come for here. Somebody say somebody be husband snatcher say the home wrecker. When you do you poster they go around.
Oh Charlie.
Charlie, why which can't boss you to say sir? Hey Ghana, this you say I try to be careful.
Husband snatcher
of dogs.
Charlie, bro. It's not funny.
Abusia meto aso akọ ensem foforo mu dia ukopiem ewo eye shama ewo eye western regional eye papa bi a chese wanya finhia eye 42 years na chese asema ababonten ene se eye ade onu ankasa atwe eye hama ene simsim ode eku eye ne girlfriend ensem yi epie echire no na se hwehwe mu adade se de ntia nam so a oku ne girlfriend nyina ne se o si girl no 89 for sex na ne o twebe na najo na oba so etwetwe ne ho we ene na mstunti ene ono ankasa twe hama ene ne odi twetwa oba na no this is sinu ham uhu a eye moboye pam we ene pani a oda eye police for CID for ano ekopiem ewo ho no ma chese okopie su no na eye moboye oye batan DSP adiku okopie su wo ho no na se eye moboye pa okopie su na se oba no ye fe ne se Rita wanya mfinhia eye aduonu nsun 27 years oda emoja mu a che se eye yaye pa na mame no e chira omkoduru ho no mu no eye ade a papa no aloke ne ho ede ne ho a che edan mu a che se o si wa wonim a wo be fo se obebie edan no na gate no ono nso ebe ku atoa oba no eso na oyɛ sadie we nyina no na police fo sɛ sɛ yɛampɛ kwan bi ne yɛamfo so na yɛmmie yɛni na yɛmbudan yɛni na sɛ yɛambɔ nwura mu a amprɛ papa no ɔbɛsa ayɛ ɔno ankasa ne ho kora biribi ɛwɔ hɔ nom nti we nam so ma DSP adeku a odi ani ma ɔmo kɔɔyɛ no atimi bɔ mmɔden a atimi ebudan n'ani na ne ɔmo bɔ wura dan mu hɔ nom na ɔmo tumi ɛkye papa yi a ɔmo de no ɛkɔpiem ɛwɔ ɛyɛ Shama police headquarters a kyɛ sɛ bisi a me no kasa papa no owo police station na oba reta so a wanya mfinhye aduonu enso na sisia no wafri ati asefo asase enso no so omo de no ekopiem wo efia nkwanta regional referral hospital omo morgue na ho no mo na se omo de no akọ hye na meto aso akọ ensem foforo mu e dia 2020 abato ono msem penfo bebre e na ejina msem ko mu ko jina MP na papa baako a ye frɛ no sɛ ɛyɛ Nana Edu Abenkro ono no nko ko jina ewo eye adanse asokwa e de ama omo se MP na okoye no nyame animu ni wanya abato ono ankoye amfama no na osan so eba back no na se hwehwe mu aba a kyerɛ sɛ nana Edu Abenkro oye eye ohini penipa anase ohini pon ewo eye adie beba ho no no na se 2020 ena akonwa no ebeto ho no ma che se ohini bia ente so na se ohini na no te so na yenim se ohini nana Edu Abenkro a yenim se ote so no eye 2020 na ofri so ene sen eye nana Edu ede ne ho ekobɔ NDC amanyokuo no senko obegnam as MP member of parliament ede ama omo ewo eye adanse asokwa ho no mo na nyame anim ni odi anim koye no wanya akonwa no wei ema osan so eba na chi se sankofa wo yi yenchi dia ene se wako abato no na se wanwini dia ene obeba ne kurom eye ade beba no asan befa na konwa ɔte soɔ ɛnu ɛyɛ ɔman mu so yɛ nyina yɛ nim sɛ sɛ wobɛdi ɛyɛ ɔmukɔ mmarahyɛ bedwa mu deɛ a ɛho hia sɛ wobɛsan abɛyɛ ɔhenepɔn ɛwɔ ekuro bi ɛso nti wei ɛnam so ma ɛyɛ adeɛ bɛbɔfoɔ sɛ ɛhene ne ha yɛmpene da ɛni amammerɛ mu saa sɛ wote akonnwa so na sɛ wode wo ho kɔhyɛ ɛyɛ abatoɔ nsɛnsɛm ne ade mu deɛ a yɛnsan nso ɛntumi ɛngyo wei ɛyɛ ɛna nana adu sɛ ɛne ɔno nso ɛmpene da still ɔpɛ akonnwa no yɛhwɛ video wei ɛne nkyerɛkyerɛ mu wei ɛmbra sisi a
Nananom ahemfo eye nipe bia eba amanyosem mua wada mfinfin esan se woye wahene ya wuntimi mkwejina party A anase party B echi enunti wahene wuntimi enyina amanyokuwa bidi mumpo se wopre akonyabi edi amasa amanyokuwa no na wahene ba akodie wadina kunya atuwa akwa akwa pre emrashebe juya kunya ewo NDC amanyokuwa no edimu ewo adansi asokwa eno ewo asante mantemi emu afimpinu eni edyuno abatuwa etuye emu nanu yei ohina ye kana asemi eye adie beba hene adie beba ewo kumase asante mantemi mu nana edu abenkro ewo asemu eni yekeni enamso ama etu ahene eni esi ahene fuwa ewo adie beba edi atuja se sedye nana eja akonyo ewo ekwa yenu wako asaba weni nkunim ewo abatuwa ni muntino osuwa osanya ba abefa akonyo no edi suwa ni manfuwa se on tia sieda abra nana ewo pe emrashibe jwa akonyo no edi wani enu ya no msentrefubi edi nkuma yenti ensema wakaye edi fa akonnwa ne ho ene sedie wo kɔ akɔpre enrahye bedwa akonnwa no edi afa
I sat down with my chief and elders and queen mother of my soul initially they didn't agree with me but it's my decision so I have to move so later on they understood so I do unnecessary rituals and abrogate the stool. So I'm no more a chief in Adeoba. According to the constitution of Ghana, you can't be a chief and at the same time be a member of parliament. So I've abrogated the stool and become a parliamentary candidate. So I'm no more a chief.
7th December 2020, Obian Tunaba, Emma.
And what she nana edu abenkro adie beba hene wantumi ani nkunim ewo abatu ni muno nana san aba se akonwa no osanpe intiemfa no ensiso eno ena nana no ne mpanifuo bia ewo adie beba edi atudwa se enya adie a akonwa no obetumi ama no asan atena so
ye de yenim se wonye ehini biem mimi de minim se wonye me hene se se sobo anyina ne se onsi fo mboko edie ono okoye no abonte no politics no ukoye politics a ewo constitution ni mu se untumi sama me yo hene ntise se no okoye ne politics na oyi wa olusu na election no afi o fight back ena abusia fo no yenso ya ye agne se no ni pasa ne de ye entwe ma no bi
ena wo se wo to no untu ye nsa ampe de bi
Abu sian video ayɛ kɔhwɛ ayɛ adie babafoɔ na ɔmo sɛ ɔmo de ɔmo mpene ɛmɔ ɔmo hene na na ɔte so 2020 a de bɛwura 2020 ayɛ December mu a ɔkɔ ayɛ ɔde no kɔhwɛ abatoɔ mu no ɔmo nsan so ɛngye no bio na ne ɔno apa ne ɔbɛyɛ no onye metua so akonsem foforo mi bia abrantie bia ɔno waba bɔnten video we ɛtwɛ ne ye pa kyɛ sɛ ɔno no ne bema yi se mene wo kase se jina so ani bema ne se onda waye ni bia osomu ede ne to se kwakuda kwaku sa onda da oye me den nyade a meda ene se abrantie enam na kye se ohunu ma me bia ma me ne ka kire ni sa abrantie di machi na me pese ofa me keke wo de fa me keke na ne odi eye ma me yachi na ne omukọ duru ba bia wo se omukọ duru na ma me e ma ne drink bi se je na nom abrantie na abrantie yi eno mu drink yi na ne e beba na ne so na ne ofa ma me e wo fọm wo within by hours time no yen kwọhwa abrantie na ne be man ejina so a o se on that da na se wakofa oba bonne ana se wakodi bibi bonne e ma abrantie bibi se ejina so ani kwɔhwɛ video we embrace ya
na one at see for road so that you got na say me follow am go front me go fork am so that you give us what you drink quick no gree to
come
again see stand
What's he say?
He say, na one at TC for road. Eh. Put the button and say me follow one. Go front, me go for car.
I was a video I got share no one when it is as me jina depart TV so na make me dey true. At the pan news aha and me dey most me social video na no subscribe, wa like, wa comment. Na wa share e dey amaye. Yeah, from me Miss Ama Adepa.